Ooga shaka, ooga, ooga, ooga shaka, ooga, ooga, come on, ooga shaka,
everybody,
ooga, ooga shaka, ooga, ooga, ooga shaka, ooga,
what was that note again?